Nkani ndaivano tsarane tsarane wake ya ujeni ya Witika. Akuti Kunkuyu amapanga chibwenzi ndi nzimai wina wake. Ndiye analingate mjitu. Hata anamumangira nyumba, kaya anamupangira chani, whatever. Wamuonongera ndalama. Ndiye Witika anapezeka kuti wapangaso chibwenzi ndi mkazi uja. Ndiye kuti wakhala Kunkuyu uja kumamutumizira ma message threatening him, chani chani. Iyi ndikupha mkazi amene ndimusiye mwakuti mwakuti. Koma mkazi uja amakonda Witika. Nanga siku kwa Kunkuyu anali ngati mjitu. Ndiye chibwenzi chawo chija chimapitirira. Ndiye akuti Kunkuyu anatumano personal assistant wakeyo. Ndamena nakamupha Witika. Tsatane tsatane wakuti anakamuphera kuti sizikudziwika. Komano chomwe chinachitika ndicho kuti olokapena mwina tinene kuti sizikudziwika osati sizikudziwika per se, koma people don't have any interest in that. Koma kuti what happened was somebody just went to the Minister of Information ndokasiya message kaya hata nale mbanoni masileta kaya natani kuti amene anapha Witika ndi personal assistant wa Kunkuyu. Nde kena kunkhani jadi inayamba kutani kupangidwa investigate. Kumutenga munthu uja polisi, kumfunsa munthu ujadu wavomera kuti inede ana ndiruma ndabwana. Anakutuma bwana chinachitika ndi chani ndimira manera kuti nkhani yake inali yokhudza mkazi wakuti wakuti. Ndi ana ndituma ndindani ndabwana ndi zimezo ndinatani ndinapanga. So andi nkhani yatuluka dzulo chifukwa munthu yamugwira dzulo. Nde itatuluka chonchija kena kwanapezeka kuti chani anapezeka kuti aboma anali ndi meeting dzulo masana after chani mwambo wa maliro wa chibade wa pa ground then kena kwanthu aja anadzapita china chimwendo aja. Tsono nkhani ine kuti ine ndidzimva tsatani tsatani zanga wa ku office chipi uja amacheza ndi CID wina wake amene akupanga investigate nkhani za ujeni zakatekeza ndi za uyu za Witikazi zinake Susan musapange share vieni ndi iye yono anali na ili modzi chipiyo Susan iyo anapita kantenga ku nyumba kwake and they were just having their time hata anabwira pa zinziri kena akupangamba kubwira mafoni one after the other, one after the other, china chimwendo, wachina ndani kumimbira ujeni Susan uja. Susan ndamina mamuyuza kwa mbiri kupanga investigating kani za mbiri, even zija zopedwa za zoti kubwira mamafia kuzamu pabushiri, chani zimezi jazo anapanga break-in kani yonseja ndiyeyo, ndo opisha kwa mbiri. Susan andama kunda kuyenda enda malumu kumamuwa, chani ucheza jeza ndi antu anyhow. Nde atengana apita pa zinziri pangoyamba kubwera mafoni one after the other. Susan zukabaji. Ah makudala aye nkani ndichi ndimene yoyodi. Andi apapa of course ndamva kuti chani munthu uyo amutenga kaye kukacheza naye kuti ndi munthu waulura kuti ndabwana wamene anantuma. Sha tipanga banji. Nde kena kona anadzamutumizira message chimwendo uja kumuuza kuti panopo tapita ku meeting. Ndamani ndi high level meeting dzulo ndi sidudziwa kuti zitha bwanji koma munthu uyu anatumidwa nda Kunkuyu nkhaniyo inali ya chibwenzi ndi nkhani imene inayendera. So zakatengeza akuti zakatengeza tsopano zikuvuta kwambiri kupanga breakthrough chifukwa chokuti katengeza samacheza ndi anthu anali opanga zayekha. So akuti pa position yomwe pali yeyopo panali munthu wina before katengezayo. Nde pali munthu wina uja boma ililalowa mkati chani basi panali nkhani zana zake za FMS zomwe amapanga anazipanga discover andi kena kono munthu uja anapeza kuti amalandira pressure kuchokera kwa kabambe kuti tikomane kuti akambirani mwina kuti asatulutse some of the information yomwe iye uja anatani anaipeza mmene mucha koma munthu uja sanatani sana kumane ndi kabambe uja kena kwa fortunately this lady was able to talk to friends nde anzaka namuzota se ingotawa tenga 1 month upita ukakhale ku holiday 1 month by the time you come back uona kuti zikhala bwanji chifukwa kuti pressure iyi upoyera Ndi muthu jana za joka. Ata joka ndi mene ana zampasa position ija uyu uyu katengeza uja. Achifuwa iya nani nakutisa kufina so kalapo. Well, kalapo katengeza uja, information ija inasi ya kupanga kuturu kwa kutichukuchitika ndijani. Koma, mufoni ya katengeza, wapizika kuti anambloka governor wa Reserve Bank. So, palibe hali yasa amena kudzua kuti anambloka chufa jani, koma foni yake yangupizika kuti the governor was blocked. Mufoni yaka tengeza. Kuma chifuja huti yeuja, she was not able to say anything to anybody because she didn't have friends. I think amena majeza na ikuambila nali sister wake. And we sisi kuzika huti sister wake ya mamusa zoma zikujitika kunchito kaya whatever. Kuma nkani yake ndiyo kudza kunchito. Kuma nukuti china chitika jenije nindi chani. But akufuti kabe kupanga breakthrough kuma akuti hati fufuza kuma ti ipeza information kuti china chitika ndi chani. Kuma zikuvuta chifuja huti yeuja, she was not able to talk to people. Hali ya gendimene ya.